sekethi cela nithi bure sebuvule amaphesa kuwe ashiya kuwe wena sasakozi ndene nus dale kodwa ngomelucha hey dale kodwa ngomelucha ngomelo ris no ris sathi sekethi 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 sekethi
Sebenzi wethu sekhulume sebenzi wethu sekhathe